Amen.
Amen. Amen. Chapter 3, verse 10. Simon.
nakhona nokuthi ke lithi iBhayibheli izwi likemba.
Oh.
Iyahlaba yakubandisa.
Amen.
Manje bekufuna kanti wabazalwane sikhona siye kudlala. Sikhona nokukhona kwangempela.
Yes.
Amen.
Yabona ba futhi ngiyathokoza bahola bahleli kanje bonke laphambili. Yabona ba mizwa lenkangano ukholwe. Amen.
Right.
Ukholwe. Ibandla leli likholwe. Libungela ba sakhe sisekelweni esiyiso singakhe isekelweni engekho. Isekelo kuthiwa izwi. Eqaleni phela komhlaba wayekhona izwi. Phela yini lelo uKristu. Yingakho ethi uma ngabe ekhuluma encwadini yakhe athi abantwana bakaIsrayeli babhabhathiswa efwini kuthiwa kunedwale yabalandela. Kuthiwa lelo dwale labalandela ekuhlaleni kwakuKristu Jesu.
Amen.
Khona umile. Sakha phekwa. Sakha phekwa akasakhe injito yethu. Asifuni ukuba. Ubona zani? Sinafundeni iBhayibheli ukuthi uvune ukuthi ushayile.
Ukuthi
asishayile.
Yes.
Siyakhona. Amen. Asifuni ukuthi ngoba sothi ushayile izwi leli. Asisebenzile nje ngoba likaNkulunkulu ibandla mhlawumbe welenyu.
Sholo.
Ngiyakwenza. Uleni.
Hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey